tuze kusinza mukama bana wobe wakiriza ebyo kusaba tulina bingi naye olwalero tuzo kusinza
tuze kusinza mukama bana wobe wakiriza ebyo kusaba tulina bingi naye olwalero tuzo kusinza
Tusazewo tukuwe chitibwa Aikawaka.